money records. Get the record straight.
Who's retired? That 25. I'm going to go to the house. 35 years. Emsebenzini wakhe wapenshelwa last of last year. Ndihleli ndigqakamele ilanga yabo. So mina ndichitha ngentoni? Ndichitha ngoba ndihlale elangeni ndigqakamele ilanga then uba nditshona ilanga yabo. Bandingafumani umsebenzi akho ngxaki. Come in, Langa.
I'm going to go to the next one.